Manti bulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha siphethe indaba kakhamabhilati nezamkhulu wakhamabhilati yokubana kumfana omdala ke ngomnye wabadlali othe wadlala lapha iqela kele Kaizer Chiefs umfana omdala lowo ke behlutshwa phaa zi-injuries phaa ke kwiqela kule Kaizer Chiefs umfana omdala ke kuthe xa kuqala ke kuqala le sizini umfana omdala ke abavisisana phaa neqela kule Kaizer Chiefs kwanyanzele into yokubana ke umfana omdala ke makathathe okwakho okanye iibheki zakhe ke alishiye phaa iqela ke le Kaizer Chiefs. Indaba ke esithi zaphuma malunga kulo khamabhilati zithi ke umfana omdala usolakala phaa kwiqela le Cape Town City kuthiwa uthe uke wathiwa tshe phaa kwiqela kule Cape Town City umfana omdala ekusingathi umfana omdala signature yakhe uzayibethelela phaa kwiqela kule Cape Town City. Itsho ke loo nto sizaphinda sithi chuke siyakhela umkhanyo siyijonge into yokubana ke yawuphelela phi na. Kodwa ke kuthiwa xa kuchwechwa lapha ke phaa okanye isikhulu phaa seqela le Cape Town City uJohn Committee umfana omdala wayithi thithi thithi le nto akafuna ungena kakhulu akafuna ungena banzi. Kodwa ke kula magama theke wawathetha pha kule ntetha yakhe pha uJohn Committee esithi ke uzobe ngaqala ukusebenzisana pha nokhamabhilati uthi ke ndiyanikhumbuza ke bathandi nani baxhasi bebhola elikhulu. Kutsho ke pha uJohn Committee uthi ke nimkhumbu into yokubana ke waye Cape Town uJohn Committee uthi ke wasuka ngenyawo zakhe walanda pha ukhamabhilati uthi ke ukhamabhilati kwezangaye ke lapha ke eMzantsi Afrika uthi futhi ke bebe nobudlelwano bungumangaliso ke nokhamabhilati uthi ke fuleke niyazi ke loo nto yokubana ke ukhamabhilati wezangaye futhi ke akananxa ke nokhamabhilati ushiye nje loo ntetha ke phaa uJohn Committee sibebebuzwa phaa ngoonondaba malunga nemeko ke kakhamabhilati athi ke ukhamabhilati nikhumbu into yokubana ke wezangaye apha eSouth Africa futhi ke zange baxabana ke nokhamabhilati futhi ke ekugqibeleni akekho kumntu ke onganamhla ukusayina ke ipleya ke esezingele elifana ke nelikakhamabhilati. Ushiye nje loo mazwi phaa uJohn Committee ke akafuna ungena ncakasana ke ukuthi ke siyamthatha ke siyikhe Town City Park ukhamabhilati khumbu into yokubana ke lo kakhamabhilati mfana omdala ke uba uthe wasayinwa ke lela qela ke uzodibana phaa noLebogang Manyama wabekade naye edlala lapha iqela ke le Kaizer Chiefs mfana omdala ke uLebogang Manyama lo uyi-assistant coach phaa ke ku-Eric Tinkler phaa kwela qela ke le Cape Town City. Into ethetha ukuthi ke lo mfana ke kakhamabhilati butheke nene nangenyaniso ke wabeke uyajoyina phaa umfana omdala ke wabeke udibana phaa noLebogang Manyama. Nikhumbu into yokubana ke kokugqibela lo kakhamabhilati mfana omdala isizathu ke nesizuka sika nesizekaba abantu okubana ke esamenza umfana omdala okubana ke abeke uyalishiya kwiqela ke le Kaizer Chiefs. Isizeka abantu ke sithi ke bawaphulaphula umfana omdala lo kakhamabhilati zangavumi ukwehlisa ke umrholo wakhe iKaizer Chiefs emcento okubana ke noko ndoda kudala lapha ungasifakele into sicela kwehlise ke lapha ke emrholweni ukuze ke sibeke siyakusayina umfana omdala ke wakhaba ngawomane ke wathi ngeke ayenze loo nto ngcono aphume ngapha kwegeyithi. Itsho ke into ke bawaphulaphula balunga ke nokhamabhilati nanike ngakalingena nitsho ke nento yokubana ke nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.